vérité Mamadou yo. Anana boila matoure wolo denyo. Anana boila. Vérité Mamadou yo. Anana boila matoure wolo denyo. Anana boila.
La ilaha illallah Mamadou rasulullah Mohamed vérité Kadidiatou Drame togola Mohamadou kalande Drame togola Mamadou Berthe yo nenani barikada Mamutu Berthe wolode Mamadou Kadidiatou bi barikada Mature wolode Mamadou nanani barikada Ala kira kanbayo Muhammadou Berthe Nangamade Kadidiatou Drame togola Ala mi kumani Mamadou ye Woro kiya balimake Muhammadou ilibara Jeneba balimake Joli balimake Kadidiatou nana ibarikada Muhammadou Baba Berthe balimayo Mamadou Berthe Zumana baki balima Bokari sidigi balimake Jaini bara Muhammadou Sarati jugumanye
Berthe Mamadou yo
Mamadou
Anana boila Matoure wolo denyo Anana boila
Kadidiatou nareka nyumanya walilu barikada Mamadou Nebi kumani Mamadou ye Fatima gaji furula nangama Fane Kadidiama Jigitou Masalu Dogoyara Momedi Kera Jigitou Masaye Wodanaya Mogalu Dogoyara Momedi Kera Danaya Mogoye Odu Darila Ibalimo Darila Ki Kera Balima Mamadou Berthe Mamadou Berthe Kadidiatou nana ibarikada Alakira kanuba Mamadou Walijulu kanuba Mamadou Bayi Berthe wolofa Mamadou Nena nabunya maseginila Mamutu Berthe wolofa yo Ma Berthe wolofa yo Dalla ulofanyuma Kadidiatou nana Bunya masegina Kokie A Muhammadou
Berthe Mamadou yo Anana boila Matoure wolo denyo Anana boila
Iye janjoluke Mamadou O janjolu di Shini julava, shini janjolu diarila Ngoni du magobe telefoni yumana Ikatanga Mamadou segere Ni magobe televisona Ikatanga Mamadou segere Ni magobe aradwe yumana Iga tanga Mamadou segere Wani magobe kini munyumana Iga tanga Mamadou segere Muhammadou Sigi nyogo ume kumana Nebi folidi ikanu vama Mamadou kulubali fo aliki yama Sayamanga Mamadou tu alaki dayoro nema Ini Mamadou jera dununya Fo kata saka sayadema Auma tige nyogona Mamadou berite mbi barikada Mi folidi ikanu mama Bagari kante Ka folidi Amadou marikoma Auni bara Mamadou kanunina Mamadou berite ikerame kadidia fe O sababu bora iwoloba matureda Anyuma sarati makunye Ala kanane kauma fitiri wale Kone nana bunya masina Au kayafa kadijama Mamadou berite yo Chigitugu mwoyo inibara
Berite ma